ke mntas ikhupha ubusex xa ufakile ubusex belokhwe
elband ayikho mntase iplan ngalokho yoba xa ndijiva pha bona ngalomzimba wamusex ukubone
ndase awuzukwazi ufika epatini ubeke wonke amakhasi akho for babone umuntu wonke uzawuthi palates ukwizone yakho ulikhulule ke ngobonakala ubusex wonke umntu uzawubejonge wena ye apha mntase
loo nto lapha ke wena aw
kawusho ke mntase did you ever get closure about uba kanga are you over him
she akuni noba undibuze uyibuzwa yintoni loo nto leyo
andifuna indoda ezawusixabanisa kaloku mna nawe I just want to make sure that you're okay with me seeing uba kanga
ndase ndayivala kudalo ifayile yam noba kanga uba uyamfuna mthathe mntase your happiness comes first
Hey, goodness. Uthe ngathi une real feelings nje for umakanga.
Ndithembi sibe uzomxelela umama.
Thembisa?
Hello. Okay, ndimanele.
Yes, I do have real feelings for umakanga. I love what me and him have. It's real. I see a future with him. I want to give it a chance.
That's a tight chance yakho. Your happiness comes first.
Wow. Sizathe esihlangu siyamenje.
Goodness uphambene. Akukwazi ukunxiba ezihlangu nje casual wabulala ukhezi kalonge ezihlangu. Kini uthena wena?
Mathofetsa hore?